ngaza abantu kulelizwe. Mangabe uWinston Majore sekhona la eMzansi, ngizomthungatha ngimthole. Ngethembe.
Kodwa kuzobiza. Kodwa ngoba umuntu engimkhonzile, ungangikhokhele mako umsebenzi.
Asithi uyakwazi ukuthi umthole. Kuzokwenzeka nemva kwalokho.
Sombhalisa jele. Ndawo imfanele.
Ngademet man! Asuka! Yazi, bengikena kahle nje ukuthi liyathula and they are up to no good, yazi. Ah, makasothini. Once a witch, vele vele, always a witch.
Mina mbakenzelile incusi kana this scam nyana tsabona. Kothoba uya mara, eh?
Eish, bakhohlakele nje.
So, rhlothi rang now. Ra koma police.
Eh?
People died in that fire. Mm. And Sister Tembeka, ukusibhedlela. If anyone else gets hurt, I don't.
Lalela la. Calm down, yazo. Bheka, lento tshinakale kuwa kusi fault yakho. I mean, wena boy victim yo yonke lento le.
Kodwa sizwe umqinisile mbali. Uyabona uma kuziwa nje emaphoyiseni nje badinga nje ubufakazi. Ah, asinabo nje.
Yena uma kunjalo ke. Eish, it will be your word against theirs. Yazi ngithi noma bangathi umfaka kwe witness protection. Anyeke bakhona ukusivikela sonke mase.
Futhi ke yabona uPhilani nobi bayakwazi lokho. Abantu abafana nabo. Bayazi nje ukuthi bakhamara phe nje ama-tricks wabo.
So. Rito dira.
Kulega baby girl. So shy this is doing us as about the yali. Qhonga ngeni plan ntswembu. Blind blind.
Abasidlala baneyinsiza eyilinganisiwe. Kodwa kumina cha.
Because if anyone can find Winston, it's him.
I'll take care of this.
Is John ngangaringa bathola ka first man?